Kwizina rya data ni rya mwana ni rya mutima mwiranda amen bene wacu dusangira urugendo rugenda mwijuru ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo nitugire Kristo kubo babitamuye hagati nitwa Zipora chamese abandi bamenya ku izina rya Everine nkaba ndi murundi kazi avuka mu ntara ya Ngozi ego nkaba mba muri Australia turacyabandanya n'intahe ariko ndipfuza ko ndibaza ko ndi mu guheza usibye ko intahe zanje ari nyinshi ariko ndibaza ko no banza hagiye ku ndiko ndihutisha kugira mbanze mpagarike intahe abana b'Imana rero intahe ngiye gusinga nayo ni intahe ikomeye cyane uwari we wese ugenzura karaba ko ari cyo yotoramo no kuvuga ijoro rimwe ngiye kubereka ingene Imana yampishuriye abantu basamara bakaja kuboregwa cyane bakaja mu nzoga abandi bagiye gusenga ijoro rimwe nagize yerekwa ndumva haraciye nk'imyaka ine cyangwa itanu neretswe ibyo bintu ijoro rimwe nari ndyamye hanyuma ndyamye haciye nk'imyaka ine ndyamye nagize iyerekwa ngira iyerekwa ndota mbona umumarayika ariko arantembereza mu isengero mu rusengero mbona ndi mu rusengero abantu bariko barasenga abantu nyene mu rusengero bameze neza bariko barasenga mbona ndi kumwe n'umumarayika nkabona turiko turazunguruka mu ishengero n'umumarayika hanyuma nca nisanga kandi ndi kumwe na wa mumarayika nyene nca nisanga ndahantu harakabare akabare murazi mu kabare gusanga hari utuntu tw'utudaro bamwe bicaye hanze ku mabaraza abandi bicaye murazi ko hari aho usanga baratambitse udutebe n'amameza nyene bafata akayaga bakize ibintu nk'ibyo mbona rero turiko turatembera aho hantu mu kabare n'uwo mumarayika turi kumwe bana b'Imana ibyo nabonye muri nyakabare narabona abantu b'abapapa bi ugasanga umuntu w'umupapa yicaranye n'umwana w'umukobwa akiri muto ukabona ariko bariko barasangira inzoga ukabona ahandi hicaye abandi bantu mbega muri make umumarayika ariko aranyereka ingene akabare kuguruye cyane bariko baranywa mu masaha ya mu gitondo hari imbere ya saa sita mvuye mu rusengero none umumarayika aciyanjana kandi mu kabare hari abantu benshi bibereye mu musayangano ubone nyine ko bibereye mu by'isi amacupa y'inzoga atandukanye abariko baranywa za nzoga bita inzagwa amabiyeri ubwoko butandukanye hanyuma nyine turakomeza turazunguruka ngiye kubona cyambona ndahandi hantu hari inzu inziba yabaye mbona turayinjiyemo n'uwo mumarayika hanyuma mbona hariho umumama uwo mumama yari karumviriza radio hanyuma mbona nezere wari karitambira uturirimbo kandi yari karumviriza uturirimbo twa Bikira Maria mwiyo radio harimo ko aravuga mu turirimbo twa Bikira Maria nyuma mbwa ariko aravuga mu ijambo ry'Imana basi hanyuma mbere nje navuga ati yo tereka uwo mumama ndamufashe numva nanje no tamba nkafasha wa mumama ariko aratamba yumviriza ijambo ry'Imana yongera yumviriza uturirimbo twa Bikira Maria twariko turavuga mu inyaradi ngira nyiri muri ibyo byiyumviro ndaba hanyuma nisanga mbona ndahantu hari urusare runini nyarusare runini mbona abantu bariko baradoda bari kuri YouTube barabona nkandi ko ndakorera ubutumwa bwiza abari bicaye kuri imeza bariko baradoda utuntu tumeze nk'imitima umuntu murazi umutima inge n'ubucapye mugabo ari ibi udutambara biboneka kwa dutambara bakase ariko tumeze nk'imitima bariko baratudoda hanyuma kubari bicaye kuri iyo meza bose hijya gato nuko wenda kamera ntihagera hijya yanje burya hari yindi meza hanyuma nya yindi meza nayo yariko abandi bantu bariko baradoda ibintu bitandukanye hari ha bariko baradoda utuntu tumeze nk'imigozi ahubwo nk'iyi impuzu nambaye murabona nk'uwo mugozi nabona bariko baradoda bene iyi migozi bene tutugozi rero nabona bariko baratudoda ari mu tuntu tw'udutaka umuntu yoshiramo nk'igiti nk'inkoni cyane se bene aka kantu abakurikiranye ntaye yanje muri Tanzania bene aka kantu abantu baba mama nanje ndi muri Tanzania na niko nabikamo mahera nkakambara munda ubu rero mba ntabyo no bankigira basi bintu nk'ibyo badoda bene utu n'utundi tuntu n'utuntu two mbese bobo dutandukanye badadoda ibintu bitandukanye ariko bamwe bo kuri ya meza ya mbere badoda utuntu tumeze nk'imitima hirya hakaba iyindi meza iyindi meza nayo yariko abantu bariko barasinzira baturingiga babuze icyo bakora bariko barasinzira babuze ikintu bakora tana kimwe bafise bariko barakora hanyuma ndagenze ndura muri urwo rusare hakaba urumva abantu badoda baba bafise inyuzi rero jewe camitana ibidongi bitatu by'inyuzo ni ukuvuga imibumbi itatu y'inyuzo rero nyanyuzo aho nari kumwe na wa marayika mugabo nyuma nza kuyisanga ndiko ndatambuka ngenda wa marayika tutari kumwe byari inyuzo byari bumbe bitatu natoya by'inyuzo aho naca bikaguma bitsinguruka bizo inyuzo mwese murazizi mwizi aho nciye bigenda birakubura bihanduka bihanduka nkagerageza kubyegeranya ngo ndabe ko byoreka kunyuruhuka ntibikunde bikaguma bihanduka 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 ndakomeza ndagenda muri ako kayira atamuntu numwe turi kumwe wa marayika sinamenye ngene twavanye sinamenye ngene yagiye ndagenda ngenze imbere mpura n'umudamu umwe uwo mudamu sino muvuga izina hanyuma nyamudamu ndamuramutsa ndamuramukije mbona ari kumwe n'umwana mwiza w'umukobwa ndamubwira ati yo rumba namuvuga mu izina ariko ndikwirinda kugira ntumuntu simba umuvuga izina kuko yozobimenya ko ari we canke nabandi bamwe bamwe ibintu mwiri hanyuma nyamu mama ndamubwira ati yo timbega ati warabyaye wundi mwana ati kumba warabyaye acarambira ngo ni umwana nyene imana yanyihereye no isaba ni byiza hanyuma nca ndamucako ndibanganiriza ndagenda ndamubwira ati tuba tuganiriye atariko ndiko ndagenda hajya imbere ati rero ndaza kugaruka ndakuganirize mvuye iyo ngiye tisaba hanyuma ndatambuka ndagera imbere ngira ahantu bisaba ko nduga ku ngazi ingazi murazizi hanyuma buraninjiye ahantu hari urusare hanyuma nyarusare muri nyarusare camutana n'ubundi mudamu uwo mudamu twakutanye yari mukeba wo wa mudamu twari twahuye afise afidi kumwe n'umwana w'umukobwa nkavuga ati ndamubaza ko ari umwana wiwe hanyuma nyamudamu duhuye ndamuraba ndamuba amakuru yawe bimeze gute n'ubwo kubera abo bantu n'abantu bari mu Burundi inzi twabanye mu Burundi yo navuka ku gasozi nyine navuka ko ego kandi bari baranahunze bari barabaye no mu nkambi andara kunarinzi yo aho baba no mu nkambi hanyuma ntangura kumuganiriza ntamakuru yawe aca tangura kumbwira ngo yasha ngo je ngo nta makuru yanje ngo je burya ngo ufise ibibazo atangura kumbwira ibibazo afise hanyuma byari nyuzo uko byari byakaje bitsinguruka bitsinguruka byari byase ko ndabica kugira ndabitewe mwibine hanyuma mugabo nyihagararanye na wa mama byari nyuzo mbona ndabyegeranije ndabiburuye neza byose ndabica biremera cafata ibyo ibyo naciye byakamye byiburura hasi byiburura hasi ndabiyizinga neza ndabifata ntukuku kuko sinari kubiba dodeshi mpuzu sinari ku byari byamaze gusobangana ukuntu nca ndabifata ndabita mu ibine mu cyongereza bini mu gifaransa nyimba ari pobine mu kirundi kiza naho ndagita mu ndabita mu muri nyabarega bese muri make ndabita muri nyabarega canke aho umuntu yoba yarateguye kuza mu mutemere se batamunyaka basi nuko cambona rero gutega amatwi neza wa mama turaganira mboshango je wabujya rero ngwe ngwabona bujya je naragowe ngo ndahangayitse ngo buriya ngungu mugabo ngo ambwira ibibazo byiwe n'umugabo ko n'umwana wiwe yamumutwaye hanyuma ndamubwira nti yo nishani nimbega niko niko wabaye kwanza nkitangura kumuganiriza nyene ndamubonye nti yo nuko niko sigaye imeze niko wabaye kubera iki nari ndamubonye yaronze nari ndamubonye isura yiwe yarahindutse mbona yihebuye ibintu nk'ibyo hanyuma nyene acanyiganira ama ibibaza arimo n'ingora narimo cana mubwira nti mbe buryo urazi nte urazi ko nari impuye na mukebawe nti hariya hanze nti twahuriya naha hariya hanze atebe nti mbere urazi je nari namubwiye ko ngenda tukaganira tariko tizisubizi yari tingira ce ndabi ahandi nicira nigire sinongera kuganira nawe basi nyuma rero bana b'Imana iyerekwa rirahera rimaze guhera ariko nkiraho reka tubanze tuvuga ari nta kibazo mbese rimaze guhera bukeye natekereje ibintu narayenderekwa ndatekereza kandi icyo gihe kubera nakunda kwerekwa ibintu byinshi nkaca ndanabiriko naca ntora telefone nk'iri kodinga ndatekereza ibintu nariko ndereka nabonye naka nabonye nanaka nabonye abantu bari mu kabare nabonye abadodi ibintu nk'ibyo nja nimbira ndavuga nti uko biri kose urya muntu nabonye andirira kwa afise ibibazo arafise ibibazo reka nze ndonde nze ndamurondeze basi cha ntangura rero kumurondeza bana b'Imana narababwingene narondeje wa mupfakazi hanyuma naciye ntangura kurondeza uwo muntu mugabo ibyujya mupfakazi ibyo byabaye nyuma y'iri yerekwa ndababwiye by'uwo muntu canke gikunda Imana yantembereza mu kabare no mu rushengero basi ubwo rero urumva n'uwo muntu naciye ntangura kumurondeza ariko wewe kumurondeza ntibyari kungora cyane ntibyangoye cyane kuko wewe abo mu muryango wacu bari bamunzi kandi bari bazi nahaba rero naratelefonye abo mu muryango wacu ndababwira hariho umuntu mu muryango wacu nakunda kuganira cyane ibintu n'abaneretswe nkabimubwira hanyuma naramubwiye nti mbe uzi n'amakuru ati jewe na nagize iyerekwa mbese wewe ndabimutondera ku murongo ati nagize iyerekwa rero iyerekwa nagize mbese muri make nsubiye n'inyuma gato uwo mwene wacu yari yaranahora ndamurungikira amahera akanyu bakishiriza inzi Bujumbura rero Nyanzu yari yanaheze imeze neza yaraheze neza Nyanzu nari nateguye kwizoba nari nayubatse mu buryo hazoba depo yo kudepamo nk'amakaziyo y'ibiyeri yo kudepamo ibintu by'imyaka bega yari inzu ya business rero akandi kadandarizwamo akabare ntacyo numva bimbwiye noneho rero kubenjyo yerekwa nari nagize natekereje abantu bamwe bari gusenga abandi bari mu kabare toya rero niho nahamagara uwo mwene wacu yama nkorera yanyubakishije Nyanzu hanyuma ndamubwira nti mbewe uzi n'amakuru y'ibintu nareretswe ati burya ijyanzu generetswe Imana inyereka impu mu marayika akantembereza mu ishengero nkongera akantembereza mu bubare ndabimutondagurira ati rero ijyanzu ibyo kabare no kubihindura ntibizobamo ahubwo no kuyihindura tukayisubiramo hanyuma mugabo candamubwira kandi ati je iyerekwa ryanje ryabandanije gushikaho mbona umuntu naka duhura mbona meze nabi nyene yihebuye ati nabanje guhura na mukeba wiwe mubwiruko ati mbandanije ngiye ngeze ahantu imbere haru inzu y'urusare ati camura na naka ati turaganira mbwira ko amerewe nabi ati ndagusabye rero mumurondeze muze mumundondere muze mumenye ikibazo yo bafise ati kubera iyerekwa yanyeretse kabisa ko ahangayitse ati basha ati watabye utarabivuga reka tuzomurondeza mwene wacu aranyizeza ko azoza kumurondera ziyaba akazoza kumurondera basi bana b'Imana rero ntara nababwira uko yarondeye wa muntu mbese ego yaramurondeye aramubona amubonye biraganira aramuwiganira amagogwa gowe amubwira ati burya umugabo wanje yarantwaye na wa mwana wanje w'umukobwa ati yaramujyanye kwa mukeba wanje atubarezwe na mukeba wanje ati nanje nasigaranye abahungu banje banga yo tembese nuko byagenze baraganira nyuma aramwene wacu aramubwira ati buriya rero jewe na je ari zipora ndungitse kukurondera ati kubera ati buriya hari giye yerekwa ibintu bikaba ngombwa kwa turondera katubwira canke ari umuntu Imana yamutumye ko bikaba ngombwa kwa turondera tukamufasha kurondera nk'uwo muntu rero ikindi gihe muzo uzoze uzofata umwanya uzoze muze muganire nabo ati sawa wa mama nyene yarafashe umwanya nyene araza kundondera ndamwiganira iby'Imana yanyeretse kandi muhamwe n'impanuro kuko kubona uri umudamu ubayeho uhangayitse umugabo agufata uko yishakiye cyangwa umuryango bagufata uko wishakiye uri n'umudamu yigemuye ku mugabo cyangwa wapfuye kubana n'umugabo naho yoba yaraje iwanyu ariko atari wowe mugore mukuru kandi umugore mukuru ya azwi muri leta muri komine no kwa patri cyangwa ku bapasiteri mbega mu rusengero urumva uri umudamu ushaka wubyitondera ukavuga uti umugabo wabandi ndarekuye reka ngende nzorondera uw'Imana usenga Imana izoguha umugabo wawe basi rero iby'uwo mu mama rero urumva nuko byagenze bisigura ko Imana yarashatse ko ngirira neza canke ndemesha uwo mu mama uwo mu mama umutima wiwe wari waratabaguritse yarafise ingorane bana b'Imana yarafise ingorane afatwa nabi n'umugabo agafatwa nabi na mukeba ibaze nawe umugabo akwambuye umwana akamushira mukeba wawe ngo ntuzi kurera basi hanyuma ikintu rero ngiye kuvuga gikomeye wari we wese yuraba mwene data muntu w'Imana ukabuzi neza kuri mu buzima wahawe n'Imana laba neza inzoga ntizize zikubuze kujya mu ijuru Imana yanyeretse abantu bibereye mu kabare imana yabanje kunyereka mu rusengero abantu bari mu rusengero hari imbere ya saa sita abana b'imana abantu bari mu rusengero bariko barasenga bamerewe neza ariko incha mbona umumarayika aranjanye nisanze ndahantu mu kabare abapapa bariko barasororera abana bato bato b'abakobwa abamama n'abapapa imboregwa amarojingi ubona bamwe bibereye imbere mu mazu hantu mu bitanda bana b'imana mu masaha y'imbere ya saa sita ica wibaza rero wabusiba gusenga wibereye mu kabare cyangwa wifiti akabari uri kuradandaza akabari ati nzoba ndasenga naho jya mu misa ya mbere ugacuza kugurura akabari imbere ya saa sita niyo hobi nyuma ya saa sita kuko ku munsi w'imana ni umunsi wo kunina hazimana wo kunezererezwa imana si umunsi wo kuburegwa si umunsi wo kujya mu bikorwa ibyo ari byo byose raba neza urara kubikoga ukora ku munsi wa Mungu bitogutandukanya n'Imana cyane ntibize bikubuze kuja mu ijuru hanyuma rero jewe kubera iyo yerekwa iyo nzu bana b'Imana nari narayubakishije Bujumbura kandi yari yantwaye amahera menshi mugabo byabaye ngomba ko ndondeza yandi mahera ndababwira ntoya basi fuma mwigira ukuntu izabe iy'abapangaye baciye bafata rero bayuba kukuntu bica bisaba ko ibamwo nk'inzu zibiri abapangayi umupangayi umwe arashobora kugira umuryango umwe uwundi mupangayi akabafise mbega muri make hari hasanzwe hariko ibyumba bibiri n'isaro imbere mu nzu harimo wese rero iyo yari umupangayi byasabye rero hamwe bari barubatse ko hazoja ma depo yama bya nibindi bashira mu muryango hagati hanyuma ba igaba inzu y'ibyumba bibiri nayo ikagira n'iyindi saro hamwe abantu kumbure bari kuza banywera ma bya nibindi mbega muri make nayo bacha bayigira inzu y'abapangaye rero ibyo kudandariza mu kabare ntibikunda inzu yanje ndayipangisha mugabo naratanze itegeko nibashobora gupanga nishobora gupangamo umuntu yobwa ngo agiye kudandarizamo inzoga mbega muri make inzu yanje ariko n'amakioske rero ariko kandi hariho jewe kweri hariho n'umuntu ni yari yihangayikiye ni nahaye ati ndamuha nyene hamwe ati iberemo kandi nyimba woshobora kudandaza uzozura dandazamo urabe ko uzo kwiteza imbere basi nyifise n'uburyo nari naramuhaye mutahe nyamuntu kuko yari umwana w'imfubyi muri make basi rero hariho handi bahora bapanga iyindi kioske bagomba gupangamo nahora mpangisha nukuvuga rero naratanze itegeko ko atamuntu ashobora kudandarizamo inzoga kirazira hanyuma umuhungu wanje wifura kuva mu kwa mbere yagiye mu Burundi hanyuma mbere arashikira muri Nyanzu agerageza no kuba yodandaza rero avuga ko agiye kudandarizamo akabare narambwiye mwana wanje ndagukunda ndagukunda n'amahera y'abapangayi ku muryango abarimo buzura yatoboza mugabo ntuzohirahire mudandarize n'inzoka niba bukene ngo rega ngurumva ngo bavuga ngo ni ngo ndandarije mu akabare ngo nihohoze abakiriya ngo hari abantu ngo baza bashaka mu inzoga ngo bakumva ni udandarize mu bindi byose ariko ikintu kitwa inzoga ntugeze basi ticage ugenzure ndafise ibibanza byananiye kubaka zugende uzuyi wiyaranjiro ndaramayuze wiyubakira uzukora ibyo ushaka aho nakweguriye mugaba hacyanditswe ku izina ryanje ntushobora gukora ntushobora gushira mu nzoga bana b'Imana rero tuza turajya bike byiza bivuye ku Mana tureke kwiteranya n'Imana abantu benshi bacererwa kuza gusenga cyane se barasubira inyuma cyane kubera akabare kubera inzoga ndi muri Tanzania ibyo narabivuze mu ntaya ya Tanzania cyane nama ndanabivugiye ndiko ndavuga ijambo ry'Imana ndi muri Tanzania naracererwa twarafata n'abandi bantu ngo turagiye gusenga hari ahantu twakunda gushika ari umuntu twakunda kuba turi kumwe yaravise bamwe mu biwabo cyane yaravise shemeki wiwe yadandaza ibintu yenga ibintu bavuga ngo ni umugorigori ukacusaga twigiriye hahantu dusanze bariko bararura umugorigori kandi twambaye neza tugiye gusenga tugaca twigira kunywera umugorigori abagiye mu misa babandanije tukabona imisa yasohotse saa sita zageze misa yasohotse natwe turi mu mugorigori ese iyo mfite gijo ijuru nari kurijamo kwere haleluya ndashimira Yezu yambohoye uwo mutwaro akaba yarangiriye neza nkaba ntakigendera muri ibyo bintu by'inzoga kandi ni ukubera nyine intaya ibiri irihuta cyane ariko ntacyo nzogera igihe nzoze nongera ndabashingira n'izindi ntaye kuvi zinaye nyinshi cyane ingene Imana je yambujije kunywa inzoga burundu burundu kuko narajye kunywa inzoga mugabo hari igihe nagiye mu Burundi numva yuko nzoza ndinywera urwagwa atakibazo cyangwa nk'isongo Imana irabimbuza cyane basi rero bana b'Imana nimuze tureke kuboregwa ngo bitume dusiba gusenga ndazi mu byukuri jewe navuga ko kunywa inzoga atacyaha kirimo bivanye n'ingene wazinyoye ariko wazinyoye nabi cyane se zakubujije kuza gusenga zakubujije zatumye utukana wumve ko yo ni cyagikomeye bikugora kuzinywa ngo zige mu cupa rimwe cyangwa amacupa abiri zihebe burundu zihebe pe bana b'Imana rero reka audio tuligeze ngaha cyangwa video tuzobandanya ariko ndakwipfuriza ko woheba kunywa inzoga zituma utibanga cyane zikubuza gukorera Imana cyane zituma abantu basamara urumuntu adandaza akabare bigatuma abantu basamara aho bagiye gusenga bagaca baza gusengera iwawe mu kabare bakaraba neza ntibize biguteranye n'Imana umukamo Imana baheza gire cyane mwarahezagiwe n'Imana murakoze.